nawe muri paradiso nawe turi mu rukundo nawe si yakwifuza ko duhinduka kunita kwifuza
Need for people.